ezwini lenkosi haleluya kodwa nifuna nje ube ready namhlanje andikhathali nobuthi endlini yakho kumdaka okanye kutheni sizele kanye wena khona indoda ekwazi ukuqoca amakhaya khona indoda efika ekhaya kukubi khona indoda efika ikhaya elingenaxolo kodwa ithi iyofika le ndoda kubekho into eziguqukayo haleluya xa usondele nje ungaphoswa kukuthetha kukathixo namhlanje khona wakrazulwa khona wakrazulwa khona wakrazulwa uyabalanda abantu bengaziwa nganto kodwa bahlalise namanene uyabalanda abantu bemdaka kodwa amantoto bahlalise namanene uyafika ulihenye ukazithengisa ngomzimba kodwa fika uyeza kuqoqa abantu babuzana kukenzani lona kungena uyesu ndisitsho ndungeza nawe asifuna uyezwini sishumayeza abantu abandrayithi sifuna kanye onxanyelweni sifuna kanye bona pastor yamza sezawuza ngaphambili sifuna kanye abantu ababizwe ngamagama kule ndawo yasedungu uthixo ukuvile ukukhala kwenu vile ukukhala kwenu ngesiya kwezinye iindawo kodwa wathi uthixo masize ngoba ukuvile ukukhala kwenu sitsho njengokugqibela sithi wakrazulwa ngenxa yam sithi waqhothozwa ngenxa yam sithi wonekwa ngenxa yam sithi watiqelwa ngenxa yam haleluya liwa laphakade kusendisi sitsho kabini nje wakrazulwa wakhothozwa In the name of Jesus. Yakama lika Yesu. 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 Kena sonaya. In the name of Jesus. Kwani ndesikukukayo. In the name of Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.